Yes, Father, I'm afraid. So I'm going to talk to you. Must get to Tanda Sadly. Ever son of Nan Corn, I'm such a poor. Nicole, where? So man. God and then prophet. The prophet to a man. God and any humbling young. I sent Peter Long. Nan Cornish. Roma God, I'm in the corner, said true. What do you see? Sivala Meshi. Sessia, no more. Siyabona ngiyayena umdala mensu. Uyazi njengoba ngikhuluma baba mpostoli kunamandla agijima ethitha kunabantu abathintwayo njengoba ngikhuluma egameni likaJesu kunezinto ey'nyakaziswayo manje. Sesiyakhona sesiyakuyena umdala sesiyakuyena usakhosi manqeba sesiyakuyena owaphoswa ebotini sesiyakuyena emsulo.
Sibonga amandla avela kuwe. Ake siphala umsebenzi zandla zathi Nkosi. Ake siphala umsebenzi zandla zathi Nkosi. Sivala amehlethu siye kuNkulunkulu. La omikhona ume phezu kwamandla. Ubona uNkulunkulu emningi la. Khona into ezokwenza iyenzeka nje automatically. Abelikhuphuka ibandla likaNkulunkulu. The men and the women of God, His Grace, Bishop Nomama, Siyabulisa. Mfundisi bonke, ngizwile ukuthi there's Bishop phakathi kwethu khona omunye. Siyabulisa umuntu kaNkulunkulu. Omama bonke abakhona, worship team. Hello guys. Kanti sanigcina. Amen. Praise the Lord. Siyayithanda bangcwele imotive yalento kaBishop uNkulunkulu ayimvulile wayesasinika nathi ukuthi ake sibuyiseleni ibandla endaweni yalo. Isimple nje bangcwele lento. Mina ke ngumuntu othi mayishumayela ashumayele 2 hours ngenxa yokuthi I'm so much ngilindele ukuthi uzongisiza. Mthwale Nkosi sasukuma ngazi noma usephazanyisiwe icomputer. Asishate down Nkosi. Kodwa ngenxa yalento uNkulunkulu afuna ukuyenza, I'm not going to take long bazalwane ngoba ngiphishane ngendlela esimanje.
Khuluma nje izinto ezifiyo.